society kuom dhialo moluor Raila Odinga e kedo ne demokrasia mapacho kaindi. Akane uloso kod od fuambo marua mar Lolwe TV, Ojienda owacho ni Raila osetimo mathoth ne piny Kenya. Akendo sidho makamano owinjore makare. Omedo ni siasa ma piny Kenya oselokore kaluwore gi kaka norwaka jakom od bura mar ODM e gwenge goeko mag Eldoret. Okwayo piny luo mondo owuog oko kar rombgi kendo ondikre kaka jogo ombulu kata kaka jogo kura e neno ni wuodgi ma Raila okaw kom ker e pacho kaindi e yiero maduong' ma higa manyien.
Ne wan gi joma osegore e telo mar Afrika mang'eny. To ma nikech gima babo osetimonwa e lo telo ka, e Kenya ka, kendo e Afrika. Kwa nyasino, ne orwake momiye gi kedo, modhigo mbele, mokedo ka. Nikech wang'iyo mbele ni higa manyien, baba wang'ni to nyaka yud kom. En sir mar Azimio, to kata sir mo, manyiso ni kata mayore mar Nanyonge, be waluo kanyo wabro siro baba. Nikech mae telo, manyaka waluo, nyaka watima tech, oganda wa mar Hekima Society, nigi mpango mang'eny. Wadwa luo, ma wa make sure ni baba, ochomo tiri. Ngeni wan gi Azimio sani, Azimio mosebedo kadhi mbele, moungo ute mopogore opogore. Nyasi manyoro nyoungo ute mopogore opogore. Wan gi jo Meru kanyo, wan gi jo Somali, wan jo Kikuyu, wan gi ji mopogore opogore kabinde ma Kenya te. Eldoret olokore. Jakom ne oyudo dhano makwar Eldoret. Ber kabisa. Nikech mano eremi iwacho ni political bedroom mar Ruto. To ne ineno ka jakom luo. Maonyiso ni siasa olokore. Piny okaw kore. Jiwo gani mondo odhi mbele gi kaw kura. Wadong' gi ndalo matin. Kaw kura chakore tarik 4 orumo giko dwe. Koro adwa jiwo kijende gi nyimine gi nyiri. Woguru oko udhi e polling stations. Ukaw kura mondo wamed namba mwang'iyogo mbele e kura mabiro higa. Wang'iyo ni Nyanza ka, wang'iyo counties wang'wen ka, nyako med namba ni okal 1,000,000. Nikech sani Kisumu, aneno ka ji kura dhi mos mos, to ne koro wachiew nikech ndalo odong' matin.